washeboda kuna mindaria watarana zakusha mamaki kwenye boko ba kuna mindaria watarana zakusha mamaki kobena o
kobena zaida
kabali na zaya chanza
kabali na zaya chanza
Na